ngiqale ukudlala ibhola bengina 11. Ya ngidlala le makhaya ngidlale nenye team ekuthiwa Maroto FC. Ngijabule kakhulu cause into ekade ngifisa ukuthi yenzeke. So manje sengitholile, so ngijabule kakhulu. Ngizimisele ngokusebenza kanzima futhi. Ya ngokuthi ngibe umuntu okwazi ukukhuluma nabantu and ngiyathanda ukuba phambi kwabantu noma ngathanda ukukhuluma kodwa ukuthi ngibe nabantu nje ngiya-enjoya. Aba ngifuna ukuhlala ngijabulile ngemamovini, ngibuka amamovi, ngidlala ama-games. Shuthi ekhaya, efamilini bekunabantu abaningi like obhuti bami abadala nabakoboka baba bebadlala ibhola. But bona batholanga i-chance yokuthi bangadlala baze bafike kule level. So yinto engimotivate-ayo leyo ukuthi mina ngidlale ngize ngikwazi ukumela isibongo sasekhaya. Ya okokuqala uNkulunkulu, okwesibili ifamily, okwesithathu futhi ibhola lona engilidlalayo.